Masiphinde sijongeke into yokubana xa sithetha ngelimithi sithetha ngantoni. Kuba kaloku ividiyo edlulileyo sibonakalisile loo nto. Xa sisithi ilimithi ka-f of x iya ku-l xa u-x esondela kusi sithetha ngantoni. Eyona nto ke siyithethayo apha ayonto ininzi, sithetha into yokubana u-f of x wakho angaba kufutshane kangangoko ufuna kubani ku-l. Ngokuthini? Ngokuba wena wenze ntoni? X wakho umsondeze kakhulu kubani kusi. Ngoku ke xa endaweni oba sithi umsondeze kakhulu masithi sithini, masithi linani lethu elinjani eli elipositive esolibiza ngoba eli plus esolibiza ngoba ngu-epsilon. Ngoku ke ithini ke le nto sithetha ngayo xa into esifuna ukuyenza namhlanje, sifuna ukubonakalisa into yobana ilimithi ithetha ukuthini okanye ithetha ntoni ngamanye amagama. Ngoku ke undichazele into yobana ufuna ukusondela kangakanani kubani u-f of x uba makasondele kangakanani kubani ku-l. Ngoku ke uzawuthi uyenze njani ke loo nto? Uzawuthi undichazele loo nto uba u-l wakho u-f of x wakho ufuna abe kufutshane kangakanani ku-l ngoba uthini. Undichazele ubana eli nani sithi ngu-epsilon lingubani, linani ke eli elizoba kufutshane nabani no-l. U-epsilon ke nantsi ke uphawu lakhe leli ndilibonisa apha lingathi lingu-e. Ngoku ke umzekelo mhlawumbi uthi epsilon yakho ingubani, ingu-0.01. Loo nto ke ithi ithetha into yokubana funa ukuba kufutshane ngo-0.01 kubani ku-l wakho. Ngoku ke xa unikile ke u-epsilon wakho ndizathi ndifune ntoni ke ngumna? Ndizathi ndifune into yokubana ngubani ke izonqinelana nabani ke ngoku u-epsilon lo wakho undinike yona kubani. Elo nani ndizathi ngudelta kuba kaloku lona funeke u-epsilon wakho angqinelana nenani eliphi elikwi-x axis. Ngoku ke xa unike u-epsilon ndizathi ndikhangele mna ke le nto ndithi ngudelta, eli nani ndithi ngudelta elizokwenza ntoni? Elizokwenza into yokubana u-x abe phaa kule ndawo kabani kadelta kufutshane nosi. Ngoku ke u-f of x wethu uzothini ke ngoku? U-f of x izoba uzoba kufutshane nantoni nale epsilon, nale epsilon yethu sithetha ngayo. Kuba kaloku sithe umzekelo uba undinika u-0.5 uthi ufuna uba kufutshane ngo-0.1 kubani ku-l. Ithetha loo nto ke le nto, le nto ithi ungasondela kangangoko ufuna ku-l. Ngokwenza ntoni? Ngokusondeza u-x kufutshane nabani nosi. Ngoku ke udelta wethu ke ngokulona nguye lo sizomenza abe kufutshane nabani nosi. Kuba lo xa unika u-epsilon ndizawufumana udelta into yokubana kuba kaloku zona zombini ziyathini, ziyahambelana. Xa unika usi ndizokhangela ke into yokubana xa unika u-epsilon ndizakhangela ndikufutshane kangakanani nanosi. Ngoku ke xa unikile le nto bendiyithetha masiyibone uba siyisebenzisa njani ke le nto. Siyeke ukusebenzisa amagama kuba kaloku kudala sithetha ngamagama. Masiyibhale phi? Masiyibhale apha kwintoni, kwi-diagram yethu okanye kwigraf yethu le siyibonayo uba kwenzeka ntoni ngale nto ndithetha ngayo. Ngoku ke xa ndifuna u-f of x abe kufutshane nabani ne-epsilon nelimit no-l wethu ngabani, mhlawumbi undinike inani uthi ngu-0.1 noba undinika bani kubani, ngu-epsilon wethu lowo. Izawuba ngu-epsilon plus u-l, ithetha loo nto into yokubana sikufutshane kangakanani nabani no-l. Ukanti ngezantsi ngu-epsilon, u-l uthabathe u-epsilon wakho. Ngoku ke wena into oyifunayo ufuna ukuba kufutshane mos nabani no-l, ithetha loo nto ilimithi uba ufuna ukuba kufutshane no-l. Ngoku ke uzathi ube ngaphakathi kula ntoni, kule range yethu kuba loku u-epsilon ongasentla nongasezantsi uzobe umchazile. Ngoku ke sathi sikhangele intoni, ubani ulamda wethu uba ungubani. Nantsi ke ulamda wethu xa u-epsilon u-l uthabatha kubani ku-l. Ngoku ke uyabona uba uya uba kufutshane ngokuba kufutshane kubani kusi. Ngoku ke uzoba nosi umdibanise no-delta ukanti bengusi umdibanise no umthabathe u delta ibintoni i range engasezantsi xa uphakathi ke kwezo zinto zombini usi uthabathe u delta uphinde ube nosi udibanise u delta uzoba kulo uzoba kufutshane ke kunantoni kuno l kuba kaloku ngapha kwi function yethu uzobe uku range kabani ka l umdibanise ne epsilon okanye kulomda ka l umdibanise ne epsilon okanye uthabathe u l uthabathe i epsilon uzoba kufutshane ke nantoni nalo l sithetha ngaye lo l ke wethu intoni ile limit le sithetha ngayo xa sithetha ngantoni nge limit kuba kaloku u epsilon uhamba nabani uyahambelana no delta. Enye ke indlela yokuyicinga le nto ungonika ntoni i-epsilon mna ke ngoku ndikhangele ntoni xa unikwe mhlawumbi i-epsilon uzokwazi into yokubana ukhangele into yokubana udelta uzoba ndawoni na kuba kaloku benditshilo nakuqala uba ezi zinto zombini zitheni ziyathungelana ziyahambelana zombini xa unike ke mandiyibhale phantsi le nto ndithetha ngayo uba xa undinike intoni unikwe mhlawumbi umzekelo i-epsilon xa uyinikiwe ungatsho ukuthi epsilon yakho xa ingaphezulu kukabani kuka zero singathi sithini sifumane intoni udelta wethu uba ngubani kuba kaloku ithe udelta wethu uzoba thini uzoba ngaphezulu kuno zero naye xa epsilon wethu itheni ingaphezulu kuka zero kuba kaloku iepsilon udelta uyintoni uyile nto kuthiwa yifunction kabani ka epsilon ezo zinto zombini xa unikwe enye uyakwazi ukuyifumana enye xa unikwe i-epsilon ingaphezulu kuka zero uyamfumana udelta ongaphezulu kuka zero kwenzela into yokubana u-x i-absolute value ka-x uthabathe usi izoba ngaphantsi kukabani kukadelta le nto ke inyani kuyo nawaphi na amanani ka-x aphakathi kwantoni ukusuka ngapha kukasi uye ngasezantsi okanye usuke kusi uye kule ntoni phakusi umdibanise nodelta yile range yethu ke amanani akuloo mda i-epsilon value leyabo absolute value yaka-x uthabathe usi noba ungubani u-x ingaphantsi kukabani kukalamda ngoku ke ithethe loo nto uba umda usuka ku-f of x uthabathe u-l i-absolute value yabo kuba kaloku yiyo le nto sithi i-absolute value kuba kaloku sithetha ngantoni ngomgama umgama akasoze abethini ke abe negative nayo ke ingaphantsi kukabani kuka epsilon ngoku ke xa sinikwe uepsilon ongaphezulu kuka zero nantsi ke singamfumana ubani udelta ongaphezulu kukabani kukasi udelta ke uzothi asinike intoni yena uqaphele into yoba simfunela ntoni simfunela uba sikwazi uba sikweyiphi na irange okanye komphi umda ngoku ke umgama phakathi kukasi no-x nawuphi na u-x olapha kule range uzoba ngaphantsi kukabani kukadelta loo nto ke isinike ithungelana nantoni ithungelana ne-function yethu nabani no-l ne-epsilon ithungelana njani ke nayo ithungelana ngolo hlobo into yobana umgama nangapha kwi-function yethu u-f of x uthabathe u-l naye uzoba ngaphantsi kwantoni kukwale absolute le epsilon le siyinikiweyo yethu uzawuqaphela into izoba lapha kule range phakathi izoya iba kufutshane nabani no l ithetha loo nto ke le nto ndithetha ngayo xa sithetha ngentoni nge-epsilon ne-delta enkosi sathi sidibane ke ntoni kwividiyo elandelayo sibone uba siyisebenzisa njani ke le nto besithetha ngayo namhlanje.